It's only entertainment.
No, 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 no.
Yeah.
Namadingo.
Phyzix. Very good, very good.
Ndiye sacha uta amakonda anthu wamba. Chifukonde adatirenga ochuluka anthu wamba. Anthu wamba amakana ni manda. Akapala mula aso wakotawira anthu wamba. Chinkawa chadzaoneni. Chimamanga mudzi mtima wa munthu wamba. Akadwalika alipenda rama munthu wamba. Cheni cheni chomwe amadalira munthu wamba. Nimpambu ya chauta. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumusa malira. Mkati mwakulira amumwetera. Iye alimba mtima kuti mumusa malira. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumusa malira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumusa malira. Munthu wamba.
Very good, very good. Everyday people, everyday prayers. Everyday struggles, I hope somebody cares. Power to the people, life is unfair. Focus on the feeble, not foreign affairs. Alibe bodalira, alibe kokalira. Ama simvera chisoni, akaziona pamira. Ama kumbukira, munati simzatisia. Simungata eche pangano, sinu wakalatia. Kumafiga pokala mbapano, ndichisomo. Mtu wamba moyo wake, umachuluka sikomo. Chito sikusowa palibo, tegula komo. Tima buisana kumbuyo, toka toka sumulomo, eh. Muntu wamba agwire ndengo wanji. Baibulo atsegule machapta zanji. Mapempelo agwire ntawi zanji. Kuti zizimu yendela apange bwanji.
Kuma alimba mtima kuti mumusa malira. Mkati mwakulira amumwetera. Iye alimba mtima kuti mumusa malira. Powona mdima achitamanda. Kuma alimba mtima kuti mumusa malira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumusa malira. Munthu wamba.
Very good,